nage
owomileyo woza emthonjeni ke wona manzi okuphila woza manje phuza nje
Opuzayo
lawamanzi Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha lawamanzi okuphila owaphiwa uJesu nje kubo abakholwa nguye abafuna wona ke
Opuzayo
lawamanzi Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha lawamanzi ubaphuzisa abaphela amandlanya babe na mandla amasha okuhamba kahle la
Opuzayo
lawamanzi
Omi qha
Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha Imifula yokuphila yophuphuma kuyelo Opuzayo emthonjeni lo omangalisayo
Opuzayo
lawamanzi
Omi qha
Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha
Omi qha
Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha
Akomi qha
Opuzayo lawamanzi Omi naphakade qha Amen.